that. That was a good wall ride. Nice. Yatta, 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 da 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 da.